Izinqubo ezijwayelekile zokusebenza zokuqapha izinambuzane ezinkulu ezindala ukulahlekelwa ezinsimini zezithelo zemacadamia zaseNingizimu Afrika. Indlela edidiyelwe yokulawulwa kwezinambuzane i-IPM ekuvikelweni kwezitshalo ibandakanya ukuvimbela, ukuqapha nokungenelela. Ukuqapha kumsebenzi obaluleke kakhulu wokubona ukuvimbela nokulawula izinkinga engadini yezithelo. Ukuqapha izinambuzane okuvame ukwaziwa ngokuthi i-scouting ezinsimini zemacadamia kuhilela ukuhlolwa kwezihlahla zedatha okungahleliwe futhi ezimweni eziningi. Ukuhlolwa kwezindawo zokubuka ezahlukahlukene ezihlahleni ngendlela ehlelekile. Kuphakanyiswa ukuthi kugcinwe amarekhodi anembile, futhi lapho kungenzeka khona kusetshenziswe isisetshenziswa se-electronic esingabhekisela endaweni yendawo lapho okubhekwayo ngakunye ukuze kuhlonzwe izindawo ezishisayo ezinezinambuzane noma izindawo ezibucayi kanye namaphethini okungena noma okufuduka. Kuphakanyiswa indlela yokuhlola lapho inhloli izohamba ensimini yemacadamia noma iqoqo lezitshalo zemacadamia eziqoqwe ndawonye ngamaqoqo asebenzayo eminyaka efanayo yokutshala, ukuzwela kwe-cultivar, uhlobo lomhlabathi noma okunye okufanayo. Isigaba ngasinye sokuthuthuka semacadamia singahlotshaniswa nezinhloso ezihlukene ezibangela izinkinga. Ithebula lokuqala. Ukubheka kwenziwa ngokuphindaphindiwe esihlahleni sedatha ngasinye ngokwenqumo emisiwe. Izindawo zokubuka kufanele zibekwe ngokungahleliwe ezihlahleni ukuze uthole ukubona okumele okumboza izinhlangothi ezifudumele neziphubholile zezihlahla kanye nengaphakathi lezihlahla. Izindawo zokubuka zingu-1 cubic meter ngosayizi lapho kukhona ukubonakala kahle namagatsha amaningi afakiwe ngokunokwenzeka. Ukuqonda nolwazi lwasemuva lolwakho okuhlosiwe okubangela umonakalo kubalulekile ukuze kubonakale izigaba zezimpawu ezihlukene zalokhu okuhlosiwe. Ukuhlola kufanele futhi kusetshenziswe ukunikeza isilinganiso esithile sokuphumelela kwezenzo zokulawula izinambuzane. I-scout eqeqeshelwe kahle ebona kahle kufanele ikhethelwe lenjongo. Izisetshenziswa ezidingakalayo zihlanganisa ibhodi lokunamathisela elinamashidi athwebula idatha noma idivayisi ye-electronic esebenzayo. Ingilazi yokukhulisa engu-10x inkomba yenkundla enezithombe namagama ezinambuzane ezinkulu nezincane. Izimpawu zezinambuzane kanye nezinzuzo ezithile okufanele zihlolwe. Ummese nebhodi ukusika amantongomane. Iziqukathi zesampula noma isikhwama sokugcina amasampula. Izicupho, izinto zokulutha amakhadi anamathiselwayo, izinto ezisetshenziswayo ezilinganiselwe zezifutho eziwisa phansi ikhemikhali yokuwisa phansi kanye nemiyalelo. Kanye neshidi okufanele ulibeke esivandeni sezithelo ukuqinisekisa ukuthi amashidi awaphephu umoya wemishini yokufutha uma lezi zisetshenziswa. Ama-stink bugs atholakala ezihlahleni ensimini yezithelo zemacadamia ebusika futhi ngokuvamile zitholakala engxenyeni yesithathu ephezulu yezihlahla zemacadamia ngesikhathi sokuthuthuka ukugisa kwamantongomane. Ngokuvamile kunezindlela ezimbili ezisetshenziswayo ukuhlola izimbungu ama-stink bugs. Okokuqala, ukuwisa amakhemikhali kanye. Okwesibili, ukuhlola ubukhona. Ukuwisa amakhemikhali i-knockdown iphakamisa ukusetshenziswa komkhiqizo onomphumela osheshayo wokubulala ama-stink bugs. Khetha izishasha ezingahleliwe noma amaqembu ezishasha angazange athole umkhiqizo wokudilizwa kulamaviki angu-4 adlule. Izishasha zedatha yokuwisa kufanele zikhonjwe ntambama yangaphambili. Beka ishidi leplastiki noma uhlobo olufanayo lolwesiphansi engadini yeyithelo ukuze kube lula ukuqoqa kweyinambuzane ezimuncayo ezifile, okuhlanganisa ama-stink bugs kanye neyimbungulu nomyane ama-nymphs nabantu abadala. Ulwelwesi kufanele lumboze okungenani u-80% wendawo yokuconsa kwesihlahla. Ngoba amakhona olwelwesi ngamatshe noma izikhonkwane ukuze uqinisekise ukuthi akupheshulwa umoya lapho kusetshenziswa khona imishini yokufafaza ngefeni. Geza isifutho sekhava egcwele ekusekeni ngekhemikhali ewisa phansi ngaphambili kokuphuma kwelanga noma lapho izinga lokushisa lisengaphansi kuka-18°C. Gcina isikhathi esilandela isifutho sokuwisa phansi ekuqoqweni kwezimbungulu ngokungaguquki ukuze izinambuzane ziqhathaniswe kahle phakathi kwezikhawu zokuqapha zamasondo onke ezilandelanayo. Ngokuvamile, amahora kusukela kwelinye kuya kwamabili anconywa njengenqubo evamile yokusebenza. Qoqa zonke i-stink bug, izigaba ezingavuthwanga nezivuthiwe, futhi uhlukanise phakathi kwezinambuzane zomiyane, isinambuzane sikakhukhunathi, umlomo omfushane, umlomo ophakathi nendawo, nezimbungulo ezinukayo zomlomo omude nezigaba zazo ezingekavuthwa. Ukuhlolwa bukhoma, hlola okungenani izindawo zokubuka ezine ezihlahleni zedatha ezingahleliwe, okuhlanganisa isiqu esiyinhloko namagatsha aphansi. Masonto onke ngesikhathi sokuthuthukisa okwantongomane esiteji sesine ukuze uthole amaphakethe amaqanda esiphazamisi esinuka kabi esinamabala amabili. Hlukanisa phakathi kwamaphakethe amaqanda afaniswayo noma asebenzayo. Bulala amaqanda aphilayo ngesandla ngemuva kokurekhoda. Amaqanda amasha aluhlaza awulindi futhi angadliwa izinzuzo. Ngokuvamile kunamaqanda ama-40 ephaketheni lamaqanda anokugabi enamabala amabili. Izimbungulu ezincela zingaphinde zihlolwe ezinsimini zezithelo, okungcono kakhulu ezinsimini zezithelo, ngokunyakaziswa amagatsha kanye nokubheka okubonakalayo. Nyakazisa okungenani amagatsha amane ukuze ukhiphe izimbungulu ezinukayo. Phezu kwekhava yomhlabathi, beka ishidi leplastiki noma uhlobo olufanayo lolwelwesi phambi engadini yezithelo ukuze kube lula ukuqoqa izimbungulu, phecelezi ama-stink bug, ezincela ezilahliwe, ukuhlanganisa izimbungulu ezinukayo kanye nezimbungulu zomnyane. Ama-nymphs nabantu abadala. Ama-nut borers. I-nut borer complex iyiqembu lamabhungane. Ama-nut borers abekela amaqanda phezu kwamakhoba amantongomane. Ngokuvamile esitejini sokukhula kwamantongomane angu-CD futhi ngokuvamile abe ngu-1.5 to 2.5 cm. Nanti ububanzi bekhoba. Izibungu zichanyiselwa eqandeni zidla umhube osekhoba. Ukondla kwezibungu kungase kubangele ukukhula okubi kwe-embryo, kernel, ekuholeleni ekuweni kwamantongomane ngaphambi kwesikhathi. Uhlamvu olungavuthiwe noma ukulimala kohlamvu. Izigaba zokugcina zesigaba sempilo ye-nut borer ngokuvamile ziwela phansi ukuze zidle izinto eziphilayo noma inhlabathi. Kodwa iziphungumangathi zibuye zibonakale phakathi ekhoba amabhungane aphuma upupa mate bese ebeka amaqanda futhi izinombolo zamabhungane zigadwa kulayina enamathelayo ngaphakathi kwesicupho sedelta egcwele ama pheromone aheha amabhungane esilisa. Inani lamadoda angamanadbora kumalayina anamathelayo libalwa kusukela ezincupheni ezihlukene zezinhlobo ezahlukahlukene. Ukuhlola kwamasonda onke ogibe kunikeza izinkomba yezinga eliphakeme lokundiza kwebhungane elinikeza umbono wokukhwelana kanye nokubeka amaqanda. Ukuhlola amaqanda enadbora kanye nemigomo emakhova ubalulekile. Ama-trips nezinye izinambuzane eziwumphumela, izimo ezishisayo, ezomile, zenza ukwanda kwama-trips uma izitha zemvelo zingekho. Izinambuzane ezihlaselayo ezifana nama-trips, aphid nezinombolo ze-millibug ziyanda. Imithelela engemihle okufanele ibheke ihlanganisa ukulimala kwe-racemy, ukuwa kwamantongomane noma ukulahlekelwa amaqabunga okungase kuholele ekwehleni kwama-carbohydrates agcinwe ezitshalweni. Kada ama-trips ikakhulukazi emaqabungeni amasha ayemifino angama-816 kanye nezinhlobo ze-A4. Hlola ama-trips usebenzisa i-A4 black beating sheet, ubala inani lezibungu kanye nezindala ngemuva kokuthinta isitshalo isikhathi ezinhlanu eshidini. Yenza lokhu lapho amazinga okushisa epholile. I-citrus trips yizinhlobo eziyinhloko zama-trips kanye nama-macadamia eNingizimu Afrika. I-macadamia yenziwa i-cocid. I-macadamia filtered cocid, MFC, isilokuzane sangaphandle okufanele siqikelele ngaso ngesikhathi sokuqapha ukuze kuqinisekiswe ukuthi lesi sinambuzane siyabonakala futhi siyalawulwa ngesikhathi. Lapho uhamba engadini yezithelo ngesikhathi sokuvuna, qaphela izinambuzane ezikala amantongomaneni ekhova elingaphansi. Bheka futhi MFC emagadini nasemaqabungeni. Qaphela ngokwenziwe futhi usondele ezinsimini zezithelo zika-816 kanye no-788. Izehlakalo zihlotshaniswa namaqabunga ansundu ngaphakathi kwezihlahla. Bheka futhi amagatsha afile noma afayo. Uma lokhu kuhlangatshezwana nalokhu, hlola isiqu esiyinhloko noma amaqabunga e-MFC ezilwanyana ezindala. Izilwanyana ezindala zivame ukuhlangana emaphethelweni eqabunga kanye ngaphakathi kweqabunga. Kubalulekile ukuqapha ngokuqhubekayo izinombolo zabakhase ngokugoqa i-tape yokudonsa uhlangothi olunamathelayo lubheke ngaphandle eduze kwamagatsha amane abethelwe i-MFC. Amagxolo amabhungane, qaphela amagatsha afile noma afayo. Hlola isiqu esiyinhloko ukuze uthole izehlakalo zemihubho yebhungane noma i-sawdust egxotshiwe ezungeze isisekelo sesiqu. Izimpawu zivame ukubonakala kakhulu ngesikhathi sasenkwindla nangaphambi nje kwey'mvula zokuqala zasentwasahlobo.